Nā, kuia te kōtiro e whakatumatuma ana ki te mate pukupuku I roto I te māiatanga me te manawa nuitanga e rua tau, kua hipa I tā tātou pūrongo tuatahi mō Ka'iulani Forbes me tana whawhai ki te neuroblastoma. I ki ngā tākuta I taua pūrongo rā, ka mate ia I roto I ngā wiki rua rua noa nei. Engari e rua tau kua hipa, ha, kei pāniora a Ka'iulani e whai rongo ana mōna. I kōrero a te Rina Kowhai ki te pāpā o Ka'iulani, kia mōhiwai tātou e pēhe ana tā tātou kōtiro I tēnei wā.
Kua eke a Ka'iulani Forbes ki tētahi taumata hirahira.
To get to the age of four, it's quite a big milestone for us, and to particularly be at the stage she's at where there's signs of improvement.
I ngā tau e rua ki muri, whakataungia I ngā tākuta, kei a Ka'iulani te mate pukupuku, e kia nei ko te neuroblastoma. A e rua tekau ōrau anake ka ora ake I ngā whiu o taua mate. Kei Barcelona, Ka'iulani e whai ana I te maimoatanga, ara te humanised immunotherapy, a hakoa kei Aotearoa tonu tōna mātua a manihira Forbes, e kōana tōna ngākau o tāna tamāhine.
Her birthday wasn't a good day because she was getting chemotherapy and immunotherapy, so what Moana did is she actually decided to tell her she's got a few more sleeps until her birthday, which is when her treatment finishes, so then she can actually enjoy the day. She's asked for a rainbow cake with a unicorn on it.
Kei ētahi wāhanga o tōna tinana te mate pukupuku, a I ngā marama e rima nei kua mahi ia I te maimoatanga kia piki te ora. He oe ko ētahi whakāhua roto e pai ana ko ētahi anō e ki ana kei te raru tonu.
And the doctors in both New York and Barcelona are saying that they've never seen a situation present like this where the scans contradict. So they can't say conclusively whether it's improving, but they do know it hasn't got worse.
Hei tā Forbes, nā te pōtiki o te whānau I mata kui kui ai te wairua o Ka'iulani.
She's just really loving having a little sibling. She's really proud at the moment she can lift him on her own.
E manako ana Forbes ka hoki mai a Ka'iulani me tōna whānau ki Aotearoa a tērā marama. Te Rina Kowhai, te Karere.